abanyekongo bahitanywe n'intambara z'urudaca zahibasiye guhera mu myaka ya 90. Ubutegetsi buvuga ko abantu barenga miliyoni 10 bazize intambara zitandukanye zagiye ziraduka muri ico gihugu. Inkuru y'umunyimenyesha makuru wacu Vedaste Ngabo ari muri Uvira.
Uyu muhango wayobowe na ministre w'intebe Judith Suminwa wari uhagarariye president Felix Tshisekedi utari mu gihugu kubera ibibazo by'ubugwayi. Itangazo ijwi rya Amerika rikesha presidence ya Congo rivuga yuko umukuru w'igihugu wari mu gihugu cy'Ububiligi aho yagiye kwivuza. Imihango yo kwibuka izo nzirakarengane ku rwego rw'igihugu yabereye mu mujyi wa Kisangani ho mu ntara ya Chopo yatambutse kuri televiziyo na radio y'igihugu. Amakuru dukesha amasoko yacu ari Kisangani atubwira ko akigera ashinguwe imibiri y'abantu baguye mu ntambara y'iminsi itandatu yahuje ingabo za Uganda n'iz'u Rwanda mu mwaka w'2000 yatambagijwe aharuka iyo mibiri arayunamira aganira n'umwe mu baburiye abantu munani bo mu muryango we muri iyo ntambara. Imbere y'ibihumbi by'abantu bari bitabiriye uwo muhango, abatanze ubuhamya barimo bapfushije abavandimwe babo n'abakomerekeye muri iyo ntambara basabye igihugu cya Uganda kuba impozamarira kuko urukiko mpuzamahanga rwari rwategetse Uganda mu kwezi kwa kabiri umwaka w'2022 gutanga miliyoni 360 z'amadolari kuri Congo. Aba baturage kandi basabye leta ya Congo kuba hafi ikabaha ubufasha mu ntara za Kivu y'epfo, iya ruguru, Ituri naho habereye iyo mihango yo kwibuka abaguye mu ntambara zabaye muri izo ntara ndetse zikomeje no kugwanirwamo muri teritwari ya Fizi muri centre ya Makobora ahashinguwe abantu barenga 1000. Naho bibutse abantu bishwe mu mwaka w'1998 Samuel Mulumba ahagarariye gahunda yo kwibuka abazize ubwicanyi bakorewe muri teritwari ya Fizi avuga yuko bishimiye umunsi igihugu cyashizeho wo kwibuka ababo bishwe. Asaba ko abagize uruhare muri ubwo bwicanyi bashikirizwa ubutabera hagatangwa n'impozamarira kubishyiwe ndetse muri Congo hagashyirwaho urukiko mpuzamahanga ruburanisha abagize uruhare mu bwicanyi butandukanye bwibasiye abakongomani.
Tunaweza kulalamika kwa ajili tujue ukweli au watu ambao
tunashaka kumenya ukuri kw'abantu bishe abavandimwe bacu hanyuma ubutabera bukora akazi kabwo bakunga abo bantu bishe bacu
kuwatia mbele ya sheria.
Muhumuza Jacques yarokotse ubwicanyi bwo mwaka 1996 bwakorewe abavandimwe bo mu Bibogobogo no washimangira ko izi ntambara zo muri Congo zamusigiye igikomere ku mutima.
Uwo mwari muturanye bose bari ababyeyi bakabica impfu zenizo z'agashinyaguro bamwe abana bagiye bahurwa mu masekuru abandi bakicishwa imipanga abandi bagahambwa babona mu vyobo abandi bagahambirwa bagatabwa muri Tanganyika abicwe mu Kamanyura aho nabo babataye muri Rusizi babatemaguye. Urumva ni ibintu bikomeye, ayo ni amateka akomeye ku muntu.
Ndwanyi Nikora atuye muri teritwari ya Fizi na wamya yuko nyuma yaho abo bari baturanye biciwe Kabumbe mu mwaka w'1996 yahungiye muri Tanzania avuga yuko ibihe banyuzemo bitari byoroshe.
Icyo gihe twatangiye twari duturanye hariho batatu bishwe abandi tumaze kubona amasasi y'abantu menshi twashe kuhunga amazi tusa tugenda muri Tanzania.
Zimwe mu mpunzi ziri muri teritwari ya Kalehe zahunze intambara hagati y'ingabo za leta ya Congo n'inyeshyamba za M23 zirasaba ko moro yagaruka zigasubira aho zari zisanzwe zituye muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu ya ruguru.
Turasaba kabisa turebe ko abategetsi badufasha amahoro gakaba tugasubiye kuko ino yo turi inyabinge turahangayitse cyane. Ino hano turi mbega bimeze kuko dufashwe nabi. Iyo kabisa turukwifuza intambara zarangira tugasubira mu rugo.
Uyu muhango wo kwibuka wanyujijwe kuri televiziyo y'igihugu. Mu ijambo rye ministre Judith Suminwa avuga yuko uyu muhango wo kwibuka ubwicanyi bwakorewe za miliyoni z'abakongomani ubaye mu gihe igihugu kiri mu yindi ntambara mu ntara ya Kivu ya ruguru ya M23 ishyigikiwe n'u Rwanda. U Rwanda kenshi rwahakanye ko rushyigikiwe umutwe. Turibuka miliyoni z'abakongomani bazize ubwicanyi bwatewe n'ibihugu by'ibihangange bikoresheje abakozi babo mu kwiba ubutunzi kamere bwa Congo. Turi hano mu kwibuka ababyeyi bacu, abavandimwe bacu barimo abakobwa n'abahungu, bamwe bishwe abandi bahambwa ari bazima. Ni ku nshuro ya kabiri uyu munsi ubaye kuva wemezwe n'Inteko Ishinga Amategeko mu mwaka w'2022. Vedaste Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Ijwi rya Amerika tuve muri Kongo tuja mu Burundi abagore bacuruza impunzu za caguwa mu isoko ya Nyaburumba hiri Makamba bamaze hafi kwezi bataronka amabaro y'impunzu yo gucuruza niyo izo mpunzu zibonetse sibari nke kandi zizimvye inkuru ijwi rya Amerika teguye ice kwa kunzi bari mu Burundi mwayisomerwa na Thierry Ndayishimiye ikigari mu Rwanda.
Mu isoko ya Nyaburumba asanzwe hadandarizwa impuzu zigishweka ku minsi ya mbere ya gatatu n'iya gatanu wasanga igice kigurishirizwamo impuzu zigishweka hari umunigano w'abantu baba bariko baracagura impuzu bakimena amabaro kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya kabiri ukwezi kwa munani ibintu ntibikimeze neza nta baro nshasha bariko baramena kandi nta n'abantu bariko baraniganira impuzu izihari usanga zimaze indwi imwe canke zibiri bigatuma zidahurumbirwa kuko haba hasigaye mbi. Kunzi w'ijwi rya Amerika yasanze Merine Nishobora umwe mu bakenyezi badandaza igishweka ahakorera ngaho kuri iryo soko.
Igishweka ntikiboneka, mabaro ntaboneka, sinzi ntitubibona byo turimo.
Mugenzi wadandaza impuzu nk'izo nawe nyine abibona uko.
Amabaro iki gihe amabaro ntaboneka, amabaro nizibonetse ziboneka ku ruzimbo rurenze.
Abo badandaza nta n'icizere bafise ko bazosubira kuronka amabaro bamena kugira ubuzima busubire kubandanya uko gahora. Emerine Nishobora
nta cyizere baduha kweri kuko nk'ubu turamaze nk'ikiringo cy'indwi tubaza
muri kino gihe ibaro z'impuzu haziguma ziduga igiciro ukwezi kumwe gusa ibaro yahora igugwa amafaranga ibihumbi amajana atatu na mirongo irindwi ubigeze ku mafaranga ibihumbi amajana atanu na cumi na bitanu by'amarundi. Claudine Niyonizigiye yemeza ko ibaro yahora arangura ibihumbi amajana atatu na mirongo itanu ubigeze ku miliyoni kimwe n'abandi. Niyonizigiye yibaza byinshi
hariho nabo usanga bariko barazitugiriza mu madepo wayiguze mu gatondo zishitse ugasanga uwundi ku mugoroba ntaziguze ryabe ryarinda muri iki gihe mu mabaro barikika mukiza cyane.
Impunzu yahora igugwa ibihumbi bibiri ubigeze ku mafaranga ibihumbi bine cyangwa ibihumbi bitanu by'amarundi. Kabura Nadine twahuriye muri iyo soko ya Nyaburumba ariko arondera impunzu zigishweka asanzwe akunda turamubaza tuti ibiciro by'impunzu zigishweka ubibona gute? Inyishu yiwe nitangaje
reka nakumiza impuzu zo muri baro ubuzira zinje cyane. Kera impuzu yo muri baro niyo wasanga ari impuzu ya mbere ikomeye.
Mu bubiko bubiri bw'amabaro y'impuzu buri ku mugwa mukuru wa Makamba wasanga amabaro y'impuzu yuzuye ububiko. Muri kino gihe usanga hari ica gatatu cizahahora. Abagurisha ayo mabaro ntibashimye kugira ico badushikirije kuri iryo duga ry'ibiciro kuko barabakozi ariko baremeza ko ibaro z'impuzu zitagisohoka neza. Kare baradandaza izishika kuri mirongo umunani ku ndwi ariko ubu ntibarenze icumi ariko abadandaza impuzu bo babwirwa nabo barangura ko izo baro ko biva ku iduga ry'amafaranga mvamakungu. Uko kuzimba rero kw'izo mpuzu zigishweka bituma n'uziranguye zitamuva ko vuba. Abaguzi ntibaba bakiba benshi nk'uko niyo nizigiye Claudine byamushikiye yabwiye umukunzi w'ijwi rya Amerika ko kuri uyu wa gatanu amaze guhomba inshuro zibiri yikurikiranya amafaranga agera ku bihumbi amajana ane
imaze guhomba inshuro kabiri bwa mbere na hombye desase nkandi iyi nayo iheruka na hombye ijana n'itanu jyewe hanza niranze n'ukuri kwa twese wanje.
Inkurikizi z'ubwo ruhombo ni ukudashobora kubeshaho umuryango kandi mu gihe ababyeyi bariko barategura umwaka w'ishuri mushasha ntibizoborohera kuko batabona iyo bazokura amakaye n'amafaranga y'ishure. Basaba leta ko yokorora ibiciro baba badandaza igishweka baba bakigura barasaba leta ko yofasha ibiciro nibibandanye biduga. Muri leta naho bama bamenyesheje ko umuti w'iduga ry'ibiciro ari ukugwiza umwimbu hakaboneka ibishogwa mu mahanga kugira ngo amafaranga mva makungu aboneke ari menshi. Uyu ni Arendi Kumana ajejwe igisata kijejwe imigambi y'iterambere mu biro by'umukuru w'igihugu. Ni gihe hari hakoranye abagenywe n'umukuru w'igihugu ku mugwa mukuru wa politike igitega kuwa munani z'ukwezi kwa gatandatu.
Si banki siyo si esheni izozana amadorari idorari izozanwa icyambere no kuduza umwimbu w'iwacu hanyuma turonke ibyo dufungura turonke ibyo dushoboka ya kawa yacu kuko tumaze iminsi twiruka inyuma igurishwa igiciro cyiza amahera aze icyayi ko nyine
mugiri dollari rivunjwa hafi ibihumbi 7 by'amafaranga y'amarundi kuri aya masoko yo mu ibanga mu ibanki nkuru naho rikaba ryababa amafaranga ibihumbi 3 by'amarundi arendi kumana yaragirije kandi abadandaza bahabwa amafaranga mva makungu kugira ngo baje kurangura hanze yasiguye ko bamwe baca bayatwara kuri aya masoko kuvunja kugira ngo baronke inyungu nini kandi batarushe bagaca bareka kuja kuzana ibidandazwa hanze kuko biteba kandi bunguka make ugereranije nayo bunguka habavunjishije kuri ayo masoko yo mu Kinyi.